Frosted window panes, candles gleaming inside, painted candy canes on a tree. Santa's on his way, he's filled his sleigh with things for you and for me. It's a time of year when we all fall in love. Every song you hear seems to stay. Merry Christmas, may our New Year dreams come true. And a song of mine, every once in a time, wishes you and yours same thing too. It's the time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to stay. Merry Christmas, may your New Year's dream come true. And a song of mine, every once of time, wishes you and yours the same thing too. Da 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 da